Turashimire kumandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mwiriwe nshuti bakunzi muri kumwe natwe mu biganiro vy'uno munsi hano muri studio y'indwi ijwi rya Amerika muri kumwe na Joy Diane ni nahazo ngiye kuremesha ikiganiro muri isanga mukunda mwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri mwebwe mutwumva muri mu Burundi abari mu Rwanda mutwumva kuri FM ijwi rya Amerika ku 104 n'ibice bitatu Uganda mu karere ka Kisoro no micungararo yaho namwebwe muratwumva tankomanzi kuri FM 88 n'ibice 9 ya radio ijwi riyobora ku isi hose turi live kuri wezi 3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com Facebook yacu Instagram na YouTube ni vewa radio yacu
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'inga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta z'Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Umugambwe MST utavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Burundi na PPD Gijambo urimo bamwe mu bahoze ari bicocoro mu mugambwe CNDD FDD uri ku butegetsi mu Burundi bakaza kuvamwo bankamanda ya gatatu muhisi Pierre Nkurunziza bandikiye ikete president wa Kenya Uhuru Kenyatta bamusaba ko muri kino gihe atwara umuryango wa Afrika y'ubuseruko EAC mu mpfunyapfunyo yokora ibishoboka byose uwo muryango ugafasha mu gutorera umuti ibazo vya politike y'u Burundi MST na PPD Gijambo bavuga ko bihagaze ahanini ku mutekano n'intwaro ibereye ivyo bikaba vyoca mu biganisho muri isanga rino munsi rero twatumiye ubutwara umugambwe MST ariwe Alexi Sinduhije kugira ngo dushobore kuyaga atubwire ibiri muri iryo kete yongere atubwire n'ibitandukanye kuri politike y'u Burundi nico ayigona ko muri kino gihe Alexi Sinduhije ikaze ku ijwi rya Amerika kandi mwakoze kwitaba ubutumire bwacu kugira ngo tuyage mwongere mwishure n'ibiganiro bitandukanye vya nyagihugu batari bake baturindiriye.
Murakoze cyane.
Ego, akabazo ka mbere karashingira ku byo mwandikiye president wa Kenya Uhuru Kenyatta. Navuze hanini ko mwamusavye kuba hagufi ikibazo cha politike y'u Burundi agashimikira mu by'umutekano n'intwaro ibereye ibindi biri muri iryo kete ni vya Hegasinduhije.
Ubwa mbere twashatse kwerekana yuko amareta n'ivyo arashobora gutora inyishu z'ibibazo mu bihugu ariko atora inyishu z'ibibazo yishimikije ku kubo twokwita abandi ba partenaire none patique kuvuga umugambo imigambwe hamwe na societe civile mu Burundi rero nijo twa musavye yuko mu Burundi akenera ibiganiro abarundi bajeje bari muri politiki imigambwe societe civile hamwe na leta bakicara washaka n'abagwanya leta baciye mu bigwanisho bose bakicarana kugira ngo batorere inyishu y'amatora atibwa mu Burundi ikibazo kiri mu Burundi n'ubutegetsi buhagaze kugikenye bugafukama munda no kugakanu abarundi bose abarundi nibagira ijambo mu gihugu cyabo abarundi bagatekerwa n'ubwoba abarundi bagatwagwa ibyabo bakarenganywa n'ubwo butegetsi bwizizira ku butegetsi ku nguvu ku gikenye cya gisirikare ubu butegetsi dushaka twicarana kugira twumvikane uko amatora azogenda atibwa nibatsinda batandanye batwara abarundi mu mahoro n'umutekano
ayo matora
batsinzwe baze kubutegetse
ayo matora muri ko muravuga na yajyana amatora yo mu 2027
na matora yariyo yose na matora ari mu 2027 ari mu 2030 ari mu 2025 na matora tuzobanza kwicara tukagiranira ibiganiro tugashika ku nyishu y'ingene azotegurwa neza atibwa kandi atazosubira kwibwa na rimwe dushaka ko abarundi bobonye n'ubwabo bagira ubutegetsi biciye mu matora akaba aribo bashinga akazi ko gutwara abo batoye
ivyo biganiro Kenyatta abigizemo uruhara leta ikemera ko mwicarana vyoshingira ku matora gusa canke hari ibindi bibazo vy'inkora mutima mwoyaga hagati ya mwebwe na leta y'u Burundi
ikibazo cy'amatora ni kinini cyane ndi mugifate nkuko ari ikibazo cyoroshye ko amatora ahera mu ibwirizwa shingiro urumva rero mugiye mu ibwirizwa shingiro n'ibintu by'igihugu cyose niyo muri ko muraganira
mwikete ryanyu muravuga ko mwashatse kwereka uhuru inzira EAC icamo kugira ngo icuka kize kibaciza mu Burundi mwemeza ko hari naho EAC yaribwirije gukora ico aribwirije gukora ariko itigeze ikora kugira ngo ifashe u Burundi mwashatse kuvuga iki ngahaga sinduhije EAC ici takoze
na cane cane kuvuga yuko EAC yari hari yarusha mugihe hasinywa amasezerano y'amahoro y'Arusha hanyuma ahatanguye ibi ingorane mu Burundi mu 2015 EAC yaragerageje kugira kurondera igenitori nyinshi umugabo ibintu ntiyabibandanya murabyibuka ko habaye ibiganiro byari bihagarikiwe n'umuhisi Mkapa hanyuma ntibabibandanije nta bushake babishyizemo nibyo twashaka kuvuga ikindi nifuza yuko abantu benshi bumva nuko ingorane zo mu Burundi nizo zamazizana ibibazo mu gihugu cya Congo cyane cyane Congo ijya Kivu y'Amajyepfo mu Burundi hatekanye Kivu y'Amajyepfo ibitekanye mwibuke neza mu 2005 aho twatora tugatora neza hanyuma sendede igashika ku butegetsi ivuye muri Congo aho yahorigwanira aba bose babunyamira murabizi ko baba muriro muri Congo bagaga mu Burundi butekanye Congo yaramaze imyaka irenga 10 itekanye
bisigura ko
yagiye kuja mu bibazo mu 2016 ari uko mu Burundi dusubiye mu bibazo
bisigura ko isano iri hagati y'umutekano uhungabana muri Congo kubera mu Burundi muvuga ko bitagenda ni ryahega Alexis Nduhije
isano nuko uko haboneka ingorane mu Burundi abarundi ubwa mbere barahungira muri Congo ubwa kabiri mumenye yuko uko leta y'u Burundi yibaza yuko ishaka kwikingira ica itanga ibigwanisho muri ya migwi yitwaje ibigwanisho muri Congo bya bita le groupes armés ibirazwi neza yuko leta y'u Burundi itanga ibigwanisho mu banyamurenge leta y'u Burundi yatanga ibigwanisho mu bindi migwi y'ababembe
hari ivyemezo bihari kuri ivyo
biruzuye n'umwashaka muragenda muri yondi biranditse abakuru ama group d'experts baravyandika n'ibindi baratanze amatoni y'ibigwanisho birazwi kandi mumenye yuko ujya leta kubera ubwo bifise murabona ifise igisirikare ifise igipolisi ifise iperereza ifise n'imbonerakure ubu naho ikirondera n'ikindi gisirikare kindi kija muri izo nzuze
harabavuga
abo bose bakora iki baja muri Congo
ku ruhande rwanyu muvuga yuko bashobora kuba bafashwa na leta y'u Burundi ariko hari n'urundi ruhande ruvuga ahubwo ko hari imirwi ihigwanira muri Congo irimo nka Red Tabara babegeka ko sinzi ko muyemanga canke mutayemanga bakavuga ko nabo babagira uruhara mu guhungabanya ubu umutekano ivyo vyagirije ivyo murabivuga ku iki gasinduhije
bon Red Tabara na barafashe ibiganisho kubera yuko bashaka gusenya ubutegetsi bw'u Burundi biciye mu nzira y'ibiganisho. Twebwe duhanganye na Leta y'u Burundi biciye mu nzira za politiki, ariko rero twebwe retabara ntacyo dutwaye, twebwe dusingora na Leta y'u Burundi, na retabara ifite ibibazo na Leta y'u Burundi. Nicyo gituma tuvuga twicarane na Leta y'u Burundi kugira dutore inyishu twese hamwe ku bibazo byo mu Burundi. Hamwe rero Leta bara ugira inguvu igasenya ubutegetsi bw'u Burundi, nimwibaza yuko je nzorira.
Ni ukuvuga
naho niho aho niho mpagaze rero,
hanyuma abayibe
niyemeze duhagaze
abayibegeka ko
naho atanu dufitaniye na Leta bara nta, ariko twebwe turemeza yuko Leta barirwanya Leta y'u Burundi, natwe tuko turarwanya Leta y'u Burundi biciye mu nzira za politiki.
Nuko ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, dufise abarenga ijana batungikiye ama message yabo kugira ngo dushobore kubakura. Ariko tuje ku mirongo ya telefone Alexis Nduhije mudukundire muce muza muri shuri tubazo twabo. Turahera kuri Ferdinand ikaze ku ijwi rya Amerika.
Mwagote cyane.
Uherereye he Ferdinand?
Ni mu muri Turukana, mu intara ya Turukana iri muri Kenya.
Intara ya Turukana iri muri Kenya, havugwa amakinga muri Kenya. Akabazo kwa Alexis Sinduhije wa MST twagutumire muri sanga yuno munsi.
Ego bande kuma amwiriwe.
Arakumva.
Nyiriwe mutama murongo w'umugambwe meze.
Muhinga bw'ivyuma dufashe bagure micro yiwe.
Ngireko akabazo.
Ego gira ko akabazo.
Kuba abantu abantu ngo nibicocoro bazaze mu mugambwe uri ku butegetsi w'u Burundi ariyo CNDD-FDD. Kuba bari bivuye kuganira na Leta numva ari byiza cyane, kuko kuganira iyo umuntu ariko araganira n'ubundi abagomba gutora ingorane isanzwe ihari. Ariko nagomba kumubaza hamwe ibyo biganiro byokwangwa na Leta y'u Burundi biteguye cyangwa biteguye kudaca bakora iki?
Urakoze ugira umunsi mwiza ngaho muri Kenya Ferdinand. Ego Sinduhije umwanya ni gwanyu.
Hamwe Leta y'u Burundi yokwanka ibiganiro tuzobandanya tuyigwanya, tuzobandanya tuyigwanya mu vya politike, tuzobandanya duhimiriza Abarundi kuva mu bwoba, kuko ejo bitebuke Abarundi bazote baje mu bwoba, irya Leta bayihagurukire bayigwanye, bayigwanye biciye mu myiyerekano, biciye mu kwanga kuja ku kazi, biciye mu kureka kurema amasoko. Ivyo bizote babishike ko Abarundi bazote baje mu bwoba, Abarundi ntibazokwama bemera kajya karenganyo, ntibazokwama bemera inzara, ntibazokwama bemera yuko abana babo bapfira mu maso kubera inzara canke bijya kubanyaga ivyabo, kubanyaga amazu, kubanyaga amatungo. Bizotegerezwa guhagarara. Rero tuzobandanya duhimiriza Abarundi, abandi nabo bariko baragwanya Leta nabone, tuzobandanya nabone tugerageza kuraba yuko dushobora gukorera hamwe twese kugira ngo turwanye Leta gushikaho tuzoyirandurana n'imizi.
Hariho akukabazo yarabajije Ferdinand, ariko nanjye nongere ko akanje ONU yari yaragerageje yasiragerageza murazi ko ibyo biganiro bitakunze ko Leta y'u Burundi yemera ko mwicarana mukaganira. Niko mubibona. Hanyuma inguvu
ubu tusaba yuko yase ahubwo yobifata mu minwe tukagiranira ibiganiro tukava muri izi ngorane.
Hama inguvu Kenya
mugabo yigeze igerageza n'ikintu na kimwe.
Kenyatta inguvu mona azogira muri ivyo EAC itashoboye kugira muri kahise zihagaze kuki, ivyizere biri hehe vyuko ico bamwe batakoze we azogishobora nka nk'umukuru wa EAC kuri nonshuro?
Bon, ubwa mbere barashobora gufatira ibihano Leta y'u Burundi babishatse kugira ngo bayigondoze ije mu biganiro, kugira ngo Leta y'u Burundi ya kera yatwarwa na Buyoya ije mu biganiro, barayifatiye ibihano irajya mu biganiro hamwe na n'imigambo ndetse icyo gihe yari imigambo ya FDU n'indi migambo yita JCC barifatiye hano irajya mu biganiro ni turashika kuri kijya kurajya amasezerano ya Arusha n'ubu babikeneye babishatse bashatse kubishyiramo ingufu bo bikora bakagira barashobora gufata ibihano leta y'u Burundi iyo mu gihe yo kwanga kuja mu biganiro ikazoteba ikemera ikagondoza ikagenda mu biganiro tukavugana kandi ibiganiro twukora nizomara imyaka nka bya biganiro vy'Arusha kuko ibintu vy'u Burundi vyaravuzwe vyaraheze igihambaye ubutegetsi bazobubisikanya ko mute biciye mu matora niko babutwabivuze y'Arusha nibaze twicare duhereze ubutegetsi abanyagihugu abari bo bonyene bitorera aba batwara ndabisubiyemo bitorera aba batwara
ivyo bibaye bakemera mu kayaga ayo matora dufate nk'ivyo biganiro baravyemeye birabaye amatora muravuga ati ivyabaye ntimunavyemera mu 2020 ayo matora muzoreka babandanye yo mandihere muri 2027 hama baze babandaniriza kubindi canke vyiza byose bigwamo imbere yuko ico kiringo kigera
bo izibiringo ntavyo turimo tushobora kugira ngo ivyiza nuko boza batukicara tukavugana hanyuma ariyo iyo nduze iyo manda y'iwabo bagashaka bakayigeza ivyo singorane igihambaye ndabigarutse ko nuko bemera bakaza tukicara tukavugana tukagiranira ibiganiro vy'ingene amatora azogenda amatora atazokwigera asubira kwibwa gushiraho ibintu bizotuma amatora atazosubira kwiba tukabibyumvikana
turafise na hanyuma
hanyuma nitwa ibintu z'ibijiri z'amadele z'ibiringo ngo ibiringo ngo manda zabo cyangwa ngo izibuze ibintu bibiri n'ibi ivyo bikenewe cyane ibikenewe cyane nuko twicara ibiringo tuzobishinga ari uko twamaze kumvikana
Turafise na Musavyi kundi murongo wa telefone Musavyi ikaze ku ishuri ry'America
Ego nuwe cyane
ndi uherehe Musavyi
Eje ndi mu Burundi
ahagana he nimba atari banga
Oya siwanga ndi muri ara cyangwa
Nkabazo kawe ka Alexis nduhije twagutumira uno munsi muri isanga
Ego eje cyose turazo tubiri twonyene twongomba kumubaza Nariko ndamukurikira ku bintu yari karavuga. Sinzi ko munyumva.
Turiko turakumva, turiko twanka kukuvugira mu kugira ivyumviro vyawe ntitubitwari n'amaju.
Ego, nariko ndemvira ivyo yari karavuga. Ariko ngarutse nyuma gatoya. No kuvuga kenshi yari karavuga ibintu aravuga yuko mu Burundi hariho abantu usanga bahohoterwa. bakanyagwa ibintu ngo ugasanga ubwigenge ibyo bita droit d'expression nta bihari akavuga ibintu byinshi ariko jewe hari ikibazo nashaka kumubaza kijanye n'ibyo bintu avuga yuko atabwigenge ata droit d'expression ihari rero nashaka nyishure ku kibazo hariho igihe nyigeze gutanga ikiganiro kuri kabizi ari kumwe n'umunyeshamakuru bita Serge Nibizi hanyuma kugeza yaho donko amukupira ko
wewe Musavyi utuze kwibanda tuze kuguma dushimikira kuvya rino kete dushimikire kuvya ibiganiro bariko aravuga bashaka kuronka na leta y'u Burundi ivyo bindi ugomba kudutwaramo ndumva tutaza kwijamo nimba ushaka ko agaruka kuco ashatse kuvuga mu kuvuga ko atakwidegembya ko ari mu Burundi ubitomura ariko ntama ivyo bibazo ugiye kutujamo namwe si ivyo turi muno munsi akabazo kakabiri
washaka ico kibazo wo mureka kagiheza ngakimwishura ndangora
sawa ariko ugitomore kandi mugabo nimba biza kuzana izindi mpari tutarimo muri kino kiganiro nta byanzo kwemera
oya namari bitera ntamari bitera rero nagomba kumubaza none kubera iki baharanira ibintu yuko donkoba ico bita droit d'express aroke nabo muvye baharanira usanga ari mwe rimwe rishika donko ntibari kurikije anyuma akabazo ka kabiri nako nibibi ego nibibi nibari ko baravuga ku bintu bijanye ngo nuko hoba ibiganiro ngo hagati ya leta y'u Burundi ngo nabo ngo yuko ngo bibaye ngombwa yuko ngo bosaba ngo akarere ngo yase ngo kubera ngo ni ngo byaba ngo byarayinaniye ngo kugira ngo bafatire ngo bihano ngo Burundi ngo nabo yo yango ngo bamufatire ibihano ngo kugira ngo yemere ibiganiye eske none arexisi sinduhije ko n'amanumba kenshi iyo muri mwama mushira ibidomo ibintu by'ibihano imbere ariko uko koba ari gukunda domo abenegihugu bo mu Burundi muzi n'ingaruka mbi ibihano bigirira abenegihugu.
Urakoze ugira umunsi mwiza Musavyi.
Ego
sinduhije akabazo ka duga kwita
cyambere yavuze ikiganiro muri kabizi twagiranye na Serge hanyuma Serge yavuze wenyine ko Serge yakufye mikro bon ndasubiramo ibyo nagombye kuvuga kijya gihe na mu bisanzwe nuko n'abamenyesha makuru bonyine batashatse bagize ibintu bita solidarite negative mu bisanzwe birabujijwe mu mwuga wo kumenyesha makuru yuko umuntu yima ijambo umumenyesha makuru niyima ijambo umunyagihugu
kiretse iyo ariko atwara mu majambo ashobora gucanishamwo abantu canke binyuranye n'umurongo
avuga amajambo ashobora gucanisha ashobora gutuma ndashobora kumwima ijambo urumva rero Serge niwe yanyatse ijambo ndamubwira niko batazumvise ndamubwira niba nyaka ijambo nizosubira gukora nagomba kumubwira yuko atazokora nk'umenyesha makuru azoba yagize ikosa grave ni ukuvuga bamutegeka kijya gihe bari gutegereza kumuhana n'ubu ndabishimangiye nta mumenyesha makuru yima ijambo umunyagihugu umumenyesha makuru ntakupira ko mikro umunyagihugu
kiretse binyuranye iyo binyuranye n'umurongo canke n'ibitari byo bariko baravugira mu kiganiro
kandi sinariko ndavuga ibintu byotuma abantu bacanamo ariko ndavuga ibintu bitumbereye ibintu bishobora kubaka
akabazo kakabiri
nagomba yuko abantu bajunga neza kandi kijya gihe kuko nabonye yuko n'abamenyesha makuru batantahuye bananditse ikete yo kumusaba ikigongo ko nimba noba namurenge ya karindwi izo biraheze ibi navyo ariko aravuga by'ibihano ko bibabaza abanyagihugu abanyagihugu abababaza cyane nibagira abatwara naho n'ubu atabihano bihari abanyagihugu barababaye kandi barababaye cyane gusumba yongo urumva si ukuvuga yuko bazanye bashyizeho ibihano byotuma bitora inyishu ku ngorane barimo bagateba bakazivamo ko bababaye n'ubu abanyagihugu barababaye abanyagihugu bararenganywa abanyagihugu baricwa abanyagihugu barangazwa abanyagihugu baranyagwa ivyabo uyo arashobora kuba ari mu basende bebe cyangwa afite ibyo bamuha cyangwa afite ibyo abasaba nta ngorane ni byiza mugabo ndaje kuvuga ngo abanyagihugu no munsi barabaye abanyagihugu barababaye n'ubwo boza n'ibihano ego byababaza ndiyo babaza kurusha uko ubu barabaye
ego ntituna kwemeza umugambwa rimwe atabitwemereye wewe canka atavyuvugiye hari gihe wosanga atariko biri reka tuje kwa Thierry nako Thierry ikaze ku jiri America
ego murakoze cyane
aho uherereye ni he
ego je ndi mu gisagara cha Bujumbura i Burundi
akabazo kawe kwa Alexis Nduhije
ego dewe ngirageje kubaza cyane cyane kuko nari nabonye mu mwashije ego yavuze yuko mu Burundi umutekano atawo ibyo asigiye. Ariko jewe ndiko ndaraba ibimye nyene z'abanye politike usanga bameze ukuntu jewe ndiko ndaraba umerereye umutekano meze neza kandi mu Burundi bose umutekano meze neza nta kibazo.
Mbandanya akabazo kawe rero.
Ego nashaka ndamubaze ashaka iki agamije iki nimba ashaka ibiganiro natahe Burundi hanyuma bazomwakira nk'uko bakiriye abandi gusa kwitwara nabi imbere y'abanyagihugu legacy bose bose si twese dushimize aregisinduhije avuga kandi koko ibyo avuga n'ivyivuga tukiwe ntabwo twobishigikira nk'uko nyine turi abanyagihugu turazi amateka yiwe i Burundi turazi ko atakamara
ariko wivugire nkawe Thierry ntuvugire abanyagihugu bandi batagutumye ubwire umusimiza Thierry.
Nego
Alexis Nduhije Thierry akabazo kiwe ati mutahe mu Burundi ari nkamwe Kenyatta yobasaba ati nimugende muvuganire mu Burundi muritegure kujayo ga Alexis Nduhije Thierry ugira umusimiza turagusezerera kwishaka ku radio.
Ubwambere yavuze z'umutekano umutekano w'ubwoba nuba ari umutekano turazi ko abarundi bose batekewe n'ubwoba n'uyo Thierry yavuze avuga gutyo ariko aravuga kubera ko usanga nawe nagomba gukiza gatwe kimwe mugabo ashaka kuvuga iz'ukuri umutekano w'ubwoba umuntu umutekano hanyuma igihugu abantu bafite inzara haba hariho insecurity alimentaire iyo yose ni iz'umutekano muke wala icyo ni cya mbere ibintu bigaragara we arashobora kwivugira iziwe mugabo urumva ni ibintu biboneka mu Burundi niko bimeze hanyuma ariko aravuga yuko umuntu yotaha turi igihugu cyacu icyo gihugu nta muntu n'umwe ari nyene cyo kurusha uwundi twese icyo gihugu ni icy'iwacu kandi turagikunda kandi twifuza gutaha mugabo ntidushaka gutaha tugenda turakebaguzwa nuca gutaha dufise ubwoba nuca gutaha ngo abantu abategetsi baduhonyange bwakanoya tuzotaha ari uko ivyiyumviro vyacu dushobora kubivugira habona dushobora guhiganwa n'umugambo uri ku butegetsi ukadutsinda cyangwa tukawutsinda tuwutsinze ukatubisa ku butegetsi badutsinze bakabandanya n'ivyo rero Kenyatta avuze ati nimutaha arabizi ingene abantu bataha ingene bikogwa arabizi ingene bikogwa bategereza gutaha bari mu mutekano kandi bategereza gutaha ivyo bumvikanye bishigwa mu ngiro muri uyo mwanya nyine n'ivyo urumva ntidushaka gutaha tukebageze mugabo igihugu cyacu turagishaka tuzoteba tugitahemo tutagenda dukebaguzwa.
Reka twakire na James ku yundi murongo wa telefone. James ikaze ku ijwi rya Amerika uri muri Zambia uduze ijwi ryawe Zambia amagana sabwe
kumugwa motoro
akabazo kawe
abazo kanje no bazare gisinzo yize none inzira y'ibiganiro mate y'igihugu cyacu abona ko yo muti urashe bizotinda bigashoboka ese kibazo ni ukimubaza cyane kuko ndabona yuko umukuru w'igihugu bibaza n'abandi bafashanya kurongo batazaba bemera inzira y'ibiganiro kabisa kibazo cyanjye niko none inzira y'ibiganiro bazotinda bayemera bajya abantu batwara igihugu cyacu
ugira umunsi mwiza ngaho Lusaka Zambia James ugira umunsi mwiza ngaho muri Lusaka Zambia
ego
Sinduhije akabazo ka James muri Zambia
sindi mvuze ko numvise byose wumfasha
yavuga yavuze muri make ngo muri baza ko ya butegetsi bw'i Burundi buzohava mu bemera ko muganira ati yo nzira y'ibiganiro niyo mubona irashe isha gutorera umutsi kubgiwe akekeranya ko bazohava bemera ibiganiro
arakekeranya canke abona ko batazobivyemera bo reka dufate
asa nkaho atanavyemera ko bizokunda kibaza nimba tayindinzira
dufate ko bazovyanga ni kibazo cyari kime bihuriye na kijya uwo muri Kenya yabajije yari Turkana barashobora kuvyanga mugabo bazoteba bavyemezwe Uburundi nta nguvu ufise kurusha leta kajanisha miryango ya Afrika y'Epfo ya apartheid yari ifite ingufu nyinshi kurusha washaka bari bafise yari na puissance nucléaire kigali mugabo yari icaye iravugana n'abirabure yasuzugura baravugana barakoze nyinshi baraja mu matora kandi abirabure barabandanya bagira demokrasi ntibashitse mu gukora ni benshi ngo bace bahohotera abazungu ni bake amatora meza agenda neza mu Burundi nico kimwe nico turondera amatora abari ku butegetsi bama bavuga yuko bava mu nduzeye mu bwoko bw'abarundi benshi rero kwari none kubera ikibanga gutegura amakobica kubera ikibanga kwicara natwe ngo dutegure amatora neza abarundi bonyene baje gitorere abo bashaka kubera ibati batemera kwicara rero urumva rero leta y'u Burundi nta nguvu ifise kurusha ibihugu byinshi Afrika y'Epfo yaricaye iravugana muzeye ari ibindi bihugu byinshi bitari bike byicaye biravugana nabo colonization mubibaza yuko abazungu twabarusha inguvu mugabo barateze baricara turumvikana turagira amatora baragenda urumva rero intwaro nka zijya zirateba zigasendwa bazoteba bemere bicare tuvugane bagende ku neza nibanga nabo bakagiguniza ku butegetsi ngo ni nguvu ngo arise inguvu ngo z'umurengera zizoteba zibaherane n'abantu byitwa yuko bavuga ngo barabarwanira nabone babarwanira kubera ubwoba barashonje n'abari mu mbonera kure barashonje bose barashonje donc hazogera igihe buriya butegetsi bazobusenya bakagenda nabyo
turafise Elia ku yundi murongo wa telefone Eli ikaze uherehe Eli
ni Kampala Uganda
barambiye ni wowe Elia ndayihimbaze canke turafise undi mundahimbaza turindi uri ndayihimbaze
yes ni
je akabazo kawe kwa Alexis Nduhije
okay akabazo na mbije mutumize nagomba kubaza ni kamwe n'intererano nyakubaha arizo ndihize bahagarariye umugambo w'emeste nizihe nguvu uno munsi mubona mukoresha kugira ngo handikire perezida Uhuru Kenyatta atwara aderiyasi uno munsi zotuma abantu bamwe nka twebwe urabona uno munsi turi mu mahanga tutabishikira tubishaka yabonye zero zo kwa mu gihugu cyacu ni zero nguvu no muri za politike mu fisho kama kete yanditswe kuva na kera mu gakoresha ingufu zo kuziganira leta y'u Burundi kabyanga ni zero nguvu no muzi zitanga umwizero wa kazoza muri politike y'u Burundi ikindi nacyo intererano no kubatera intege tukabashimira ku bikorwa byiza mugira kugira ngo amahoro n'umutekano agaruke mu gihugu murakoze
mugira umusimiza ngaho Uganda Alexi mikro ni gwanyu
bon ubwa mbere na mbere turakora ibishoboka mu biraba diplomasi turavugana n'ibihugu bitari bike kugira ngo bifashe kugira ngo kiriya kibazo cy'u Burundi kize gitore inyisho icyo ni cya mbere tuvuga yuko izo ari nguvu tugerageza gukoresha gucamo izindi nguvu nazo inguvu zirubakwa Elia inguvu zirubakwa ndizo kubakwa gusana Alexis Ndizo zo kubakwa n'abarundi bose baba bajwe n'ibi biriko biraba mu Burundi inguvu zirarondegwa zirubakwa ibi ndiko ndavuga ejo hari na arabanzi bazo bivuga bazo babubatse izo nguvu zishobora kugwanya iyo leta ya leta ni yagumaho irenganya barundi bazote babahaguruke bayigwanya izo nguvu rero zirubakwa zubakwa n'abantu bose bumva yuko ibibazo byo mu Burundi barabaje rero ndate yakama barundi bose kuko tangura n'ubu utangura kuzubaka izo nguvu kugira ngo ziboneke ishore gusenya ya leta.
Tuafise Emmanuel na wenye ni kuindi mulungu wa telefone. Emmanuel, ikaze kujugi Amerika.
Ok, muna kwa zichane.
Uhedideye Emmanuel?
Meredeye muli Zambia.
Zambia, Lusaka. Akabazo kawe kwa Alexis Nduhiji.
Akabazo na Lisi Kite.
Turakumva. Emmanuel, uracari ngao. Emmanuel turamutakaje ku murongo wa telefone muhinga bw'ivyuma baramugarukana canke batronderere abandi Alexis Nduhije muti akarere karabega fatire ibihano yase ni mu gihe amakunga atandukanye muryango umwe bwa buraya bari kubarorosha basanka bavana ibihano ku Burundi ivyo bihano vya yase bizongira inguvu nyabake mu gihe hari rundi ruhande rusanka ruri ko ruravana ko izo bihano igihugu c'u Burundi.
Bon izo vuga siko je ndabizi umwe bwa buraya yego bwarakuyeho ivyo twita ibihano mugabo sinabonye imvura y'amafaranga yacikoroka ijya mu makese ya leta y'u Burundi amafaranga twabonye menshi bakoroye urumva ni kuvuga yuko baracagiranira nabona ibiganiro muri izo biganiro bagiranira na leta naho batabitubwira harimo izo guhimiriza leta yuko yumvikana nabo bafitaniye amatati nta gihugu gitwagwa kuriya amakungu ashobora kubandanya agifasha urumva baravuze yuko ibihano bihavuye mugabo bashaka kumvikana uko Uburundi buzotwagwa ivyo rero twe dusaba ntibigoye dusaba ko twicarana tukumvikana uko amatora atibwa azotegurwa atigera yibwa na rimwe mumenye neza yuko abarundi kuva na kera kuva bashikiriye intare kwikukira bamye basaba amatora ndabibibutse kuva muri leta leta y'igikenye yo muri 1966 y'abasirikare ishingwa abarundi bamye basaba amatora ushaka kurinda daye arate baratsinda arayazira arapfa hanyuma tuja mu ntambara kubera ibibazo by'amatora n'ubu dufise ibibazo by'amatora kubera ubutegetsi budufukamye munda bukagufukama kugakana ku nguvu gushaka amatora abarundi bonyene bitorere ababatwara izo nazo tuzokwicara tuvyumvikane niyarusha n'ivyo bari bashinze sendedede dishitse ira barayitora hanyuma kuva bayitoye yanga kuva ku butegetsi yizizira ku butegetsi ku nguvu yama yiba amatora dushaka kwicara tuyibuze kwiba amatora.
Mura muvuga ko kubganya umuntu uvuga ko Burundi ruko ravanwa mu bihano na Union Européenne n'impande zitandukanye
sije twavuze yuko Burundi ba ibihano byarahavuye ariko nta mahera tubona y'imfashanyo yakurikiye ni kuvuga yuko bakiriko baragiranira ibiganiro kugira ngo abarundi baze bashire mu ngiro ivyo babasaba leta y'u Burundi ishire mu ngiro ivyo leta ishiramu rya buraya ibasaba
hama iyo ntambwe uburundi buri ko mu vyerekeye imigenderanire ya kidiplomasiya hagati y'urundi na babafasha izo nivyo mu Burundi hariho nk'imfashanyo zigicishwa mu ONG atandukanye mbere yuko zihabwa iminwe ya leta ngo izifate mu minwe gutyo gutyo ariko aho bigeze ubu muri uko gusa nk'ukunagura imigenderanire hagati izo mpande zibiri zitarabanagiza kuva mu 2015 muhavuga ku iki Galaxis Nduhije
hari ico no bivuga ko haramajambo menshi gusa avugwa n'abategetsi b'u Burundi ariko ibikogwa ntabiriho hanyuma Burundi buragerageza kuva muri isolement kugirango umukuru w'igihugu araje mu manama aragenda hose mugabo si ukuvuga ngo imigenderanire y'u Burundi n'ibihugu byinshi bimeze neza cyane sibyo na gato
imyaka ibiri yaraheze mu kwezi muri kuno kwezi kwirahera umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye asubiriye wahoze atwara ico gihugu c'u Burundi yashengeye Pierre Nkurunziza manda yiwe imyaka ibiri amaze ku butegetsi iyo muyivuga kwiki nta kirahinduka inyuma y'imyaka ibiri vyarunyuwe canke bimeze gute
Evariste Ndayishimiye ndacu nta na kimwe ndabona yahinduye mu Burundi nawe naravyivugira yuko akora mu nzira ya sekuru ngo murundi zanye sekuru urumva yavuze ngo ngora ngo mu nzira ya sogo uyo sekuru nawe akaba yari yakora nabi nawe ndiyoza akora byiza akora nka sekuru ndumva urumva nta Evariste Ndayishimiye nta nkuru nziza byose mu cyo kimwe
Hari umukunzi wundi w'ijuru rya Amerika duse ku murongo wa telefone muhinga bw'ivyuma sashe kumva izina bambariye ariko uratwumva uri nde uherereye
Hola
Sabge
Hola
Witwa nde
Uvuze
witwa gute muhinga bw'ivyuma bambwiye izina ryawe ariko sinaryumvise neza witwa gute
Pascal Laporte
Pascal uherereye ga Pascal
Pascal
uherereye hehe
halo
turiko turakumva
Burundi
akabazo kawe akabazo kawe
halo
turiko turakumva baza akabazo kawe
ndakumva neza halo
twe turiko turakumva uriko uratwumva
halo
ndumva tutariko turumvikana na Pascal ku murongo wa telefone uratwumvaga Pascal hari ko aratwumva ku murongo wa telefone rika turaza kumugaruka ko hanyuma Alexis Nduhije umugambwe wanyu bite vyawo muri kino gihe n'imigenderanire y'u Burundi turazi ko wari warafuswe hari icizere cyo kuzokongera kwemererwa gukorwa ukemegwa n'amategeko y'u Burundi
umugambwe wemeze ntiwafuswe barawuhagaritse mu kiringo cy'amezi atandatu hanyuma icyo kiringo kirarengana hanyuma babandanya babuza yuko ukora ntiwafuswe kandi ntiwemerewe urumva n'izo zose n'ingorane ariko rero umugambo burya ntugendera mu mpapuro umugambo ugendera mu mitima y'abantu umugambo wemeze uri mu mitima y'abantu abarundi batari bake n'aba MSD bamwe bari mu Burundi benshi cyane bari mu Burundi abanywanyi bacu benshi cyane bari mu Burundi abandi barahunze umugambo tubandanya tuwukorera dukorana hariho abanywanyi batari bake mu Burundi turavugana niyo batubwira ibihari nabone tukababwira tukabaremesha tukanabasaba n'ubu mfatiye n'aka kanya ndabibutse babandanye baremeshanya baremesha ikiyago bigisha n'umugambo uko bamwe babigira mu ngisho umugambo rero ubandanya uhari uri mu mitima y'abantu kandi nta muntu azowusenya umugambo nta n'umwe azowusenya uzobandanya turibaza yuko mu gihe twubwira imigambi yacu abarundi bashobora kuyishima baturetse tukabwira imigambi yacu abarundi tukaja guhiganwa n'indi migambi abarundi batari bake bashobora gushima imigambi yacu
mubari mu Burundi muvugana babayeho gute boroherezwa gute mu kibano abatandukanye bari mu busho bahagaritswe kuva muri 2015 bamerewe gute mu busho bwabo iyo bari hatandukanye makuru mura yaronka bavuga gute ku rubuga ko vyifashe gute
abanyanyi ba MSD ndi boroherewe na gato irungu kubivuze ari abafunzwe bari mu mubabaro hariho nabaciriwe imanza baraziheza baciriwe umunyororo barawuheza mugabo baranga kubarekura urumva nkako na karenganyo gateye ubwoba cyane hari habandi batigeze bacirwa n'imanza bakiri mu munyororo urumva ibyo byose na karenganyo ni byo dushaka kuvugana na leta abandi banywanyi bamwe bagenda n'ubwoba abandi hariho abagerageza kubandanya bakorera umugambwe mu kinyegero tubabikurikirana neza ariko naho biri uko bizotera bihere
hari intambwe muratera yo gusaba leta y'u Burundi kugira ngo ico mwahakanye ko ari kuhagarika kufutwa bisubire mu mategeko basubire kubemerera abanywanyi bawe nubwo mutaba muri mu gihugu bobo bemegweregwe gukora inama zitandukanye bemeregwe gukora ku mugaragaro mu gihugu c'u Burundi
ibyo twarabisabye kenshi cyane leta y'u Burundi ntiyigeze ibishyira mu ngiro urumva ndizoshobora kubishyira mu ngiro tuticaye ngo twumvikane twese n'imigambo yose ngo dutorere inyishu ibibazo bitwegwa
tusubire ku mirongo ya telefone mu bihinga bw'ivyuma ndabona bafise ikibazo cyo gutora abarikora turondera barenga 200 kuri Facebook ariko reka twumve ko Benjamin we dushobora kumvikana Benjamin ikaze ku ijwi rya Amerika uratwumva uherereye ga Benjamin uherereye amajahe
ndabumva
uherereye he
abanumbereye muri Afrika
yepfo akabazo kawe kwa Alexis nduhije twagutumiriye
akabazo nagomba kumubariza uko hari abantu benshi kirekire tutari mu Burundi nawe akaba amaze kirekire akaba atari yari mbejo yiteguriye gusubirayo
uvuze ngo gute sintahuye ntituriko turakumva ngo gute
halo
uvuze ngo gute ntitukumva neza
bado cyanje nagomba kumwibariza nyakubaha ko hari abantu bamaze kirekire tutari mu Burundi yewe bari kurubuga rwo kuba agomba guhabuza igihugu yabayiteguriye gusubirayo kuba
urakoze ugira umunsi mwiza ngaho muri Afurika y'epfo
halo
urakoze ngaho muri Afurika y'epfo ugira umunsi mwiza reka tuguhe sinduhija kwishura yego Alexis turasaba imbabazi ngira urumva ko dufite ingorane y'amatelefone hamwe n'ahandi atariko arumvikana neza ariko ngira uri kurumva ivyo bakubaza akabazo ka Benjamin muri Afrika y'epfo
yabajije Benjamin abazije yuko niteguriye gutaha vuba
yego
imbunzi ahi mwisi yose imbunzi yose yama irota gutaha urumva ndi mbunzi abarundi benshi barahunze bose barota gutaha urumva byo shika vuba ko dutaha nivyo vyoba ari vyiza kurusha ni navyo duharanira iminsi yose tuvyuka mu gitondo dukora tugomba gukorera cyane kugira ngo bize bishike dutahe mu gihugu cyacu nivyo twama dukora icyo rero turiko ni uko dutaha tudataha dukebaguza nuko dutaha dufite ijambo dushobora kuvuga ivyo twiyumvira akari ku mutima tukagaserura ahabona tudatinya ngo baradupfunga cyangwa ngo baratwice nivyo rero turiko turagwanira hanyuma turifuza ko binyaruka ariko uko tuvyifuza siko bishobora kumera mugabo ku bwacu turifuza yuko twotaha vuba
Ego hariho wundi mu kunzi w'ijuru rya Amerika twandikiye kuri Facebook abaza ngo inzira yo gutabice mu bigwanisho yo murayivuga kwiki
inzira yo gutaha abantu baciye mu bigwanisho ni imwe mu nzira zikogwa abantu benshi baratashe baciye mu bigwanisho cyende yatashe kubera yaciye mu bigwanisho umugambo FPR bafite ku butegetsi bwaciye mu bigwanisho ariyo ni imwe mu nzira iyo abantu babuze uko bagira batora kugira ngo bashike kunduzeye kuvyo baharanira amanduze yawe ya politiki twebwe mu nzira twatoye twe dutora yuko ibigwanisho atari programme politiki intambara atari programme politiki yutwe dushaka yuko dushika ku butegetsi duciye mu biganiro kandi twaciye mu matora nibyo twe turondera hanyuma abafata inzira y'ibigwanisho turabasonera kuko bafashe nabone baba bariko baragwanya ubwo butegetsi bwo mu Burundi.
Turafise Alex Change Alexi urantunga nimba ndabivuze nayo muhinga bw'ivyuma ariko uko tutariko turumvikana neza. Alexi uratwumva? Ni Alexi ni Alex. Okay, Alexi uherereye he?
Ewe ndereye nayo ubi kampanze ndicegera cyutwara barundi babahani nayo abo kwitaba telefone.
Mhm. Akabazo kawe kwa Alexi sinduhije.
O mandi kuramusa mutumiye Alexi ndicegera. I am a kid. Kuliyo bisha mbe ko mukeneye kutamubira ko je ndabizi ko ariyo neza tatu ane aheze yahamagaye abantu bose bize bari hanze y'igihugu cyangwa basengwa na politiki mu gihugu Burundi nta kirimo kandi kimukuru y'igihugu direct nyuma mukaraba ku ntabishura apa ko nandikira umukuru w'igihugu cyane muri Kenya ajije akarere ka East Africa
urakoze Alex
kandi kabantu bagiye batabizi mu ntungu
ego
ma bona ariki kintu nje nagomba ndababaze kuko abajene benshi bitumbura bari babize cyane kandi umugambo wa MSC umugambo wari ukomeye cyane hamwe n'iradio za Estrella nagomba ndababaze mbega ubu ibiganiro muri ko murasaba njya ni iki ubu mumariye z'abanyagihugu bari barabara muri iyo bihe iki mubamariye iki mubafasha iki mubanabahanura n'ubu
ugira umusimiza ngaho Nairobi muri Kenya Alexi uwavuze ko twara diaspora yo muri Kenya ego sinduhije mumvise akabazo ka Alexi wi Nairobi ngo twara barundi
uraza kumfasha ikibazo cya kabiri sinacumvise neza mugabo reka icya mbere nagihere ko yavuze ko tukwandikira umukuru w'igihugu ngo iyo umuntu yakwije utwawe hanyuma akabandanya akwereka igikenye ciwe ko yagutwaye yutwawe ku nguvu kandi akabandanya ashaka kukwereka yuko ashobora no kukwica niwe uja gusaba utwawe cyange ugenda gutakambira abashinga naye kugira ngo bagusabire utwawe bagutwaye ku nguvu yobe rero ndushobora kuja gutakambira cyangwa cyangwa umukuru w'igihugu aribo badutwaye agateka kacu tuba dushaka ko badusubiza agateka kacu dushaka ko badusubiza agateka k'abarundi bose ko bakabasubiza ko badutwaye ivyacu badutwara n'agateka baratwangaza nibo tuca kandi kuja gusaba aribo bazi ivyo bakoze kuduhamagara wewe urahamagara abantu wanyaze ivyabo byose ukangaza watuvuga ngo changaha ngo nimuze tu Goni muze, gumurabana babayinduze. Twindi turabana biyo. Turabana biyo. Turabana biyo. Ndekatuje rero bidushora kuja gutakambira umuntu yadutwaye ijacu.
Ngira ngo inyesho arayironse.
Baba arashinga naye. Ko badusabira ivyo yadutwaye. Nico gituma kwandikira abandi.
Akabazo
kabiri kinacumbise neza.
Ikibazo ca kabiri yavuga ngo YMST barayikunda ngo na RPA ngo none muri ko murafasha iki abo batandukanye bari ngaho bari babizeye bari mu yavuze ngo nabari mu namari mu mabarabara atandukanye.
Bon, nivyo ivyo turiko ibivyo se turiko turakora mu kugira ngo dusubire mu gihugu cyacu twese dushobore gukora ivyo twahora dukora dushobore no gushyira mu ngiro imigambi dufitiye igihugu abarundi nibadutora tuzoshyira mu ngiro imigambi dufitiye igihugu kandi uburundi bwiza burashoboka uburundi butari mu bwoba burashoboka uburundi butari mu karenganyo burashoboka uburundi butari mu inzara burashoboka uburundi buri mu kazi abana bagaheza amashuri akaronka kazi bagakora bakitunganya bagatunga imiryango nabone ubwo burundi burashoboka nivyo dushaka kubaka
reka twakire na Fleury kaze ku jugi America Fleury uratwumva
ego ndabumva dagizambu ndaramukije mutumire
uherereye Fleury
ewe ndi mu Burundi musagara cha Bujumbura
akabazo kawe kandi wihuta kugira ngo turonke umwanya gusezera sinduhije
ego mu byaje gushikiriza avuze ati hamwe bo basubiza ibyo babatwaye mu byo babatwaye harimo umugambwe hakaba ari nuko bo barashizwe ku ntonde zo gukurikiranwa n'ubutungane ibyo bibiri hamwe leta y'u Burundi ibasubiza baremeye kubuca ejo mu gatondo batahi Bujumbura kandi naco nyarukije ndamubaze kindi niki biteze canke basaba canke bosaba mu biganiro nka mwese y'u Burundi yora ari no munsi bemereye ivyo basaba murakoze
urakoze Fleury i Bujumbura sinduhije umfashe wishure Fleury mu munota umwe kugira ndo nkumanye kugusezera neza
okay ubwa mbere nije navuze neza ko ivyo badutwaye si umugambo gusa si baradutwaye n'agateka baradutwaye ijambo baradutwaye vyose urumva rero ivyo nivyo dutegerezwa kwicarana kugira ngo twumvikane kuko nitwumvikana amatora uko azogenda batayiba bazoba badusubije agateka bazoba basubije agateka abarundi bose bazoba basubije ijambo abarundi bose kuko ijambo ryabo ni kujya kujya gutora bagatora ubatwara iyo abatwaye nayo bakamugoboza ni ivyo turondera ico ni ca mbere ikindi ca kabiri umengo aravuga ati ngo hamwe ngo babira ngo buca bataha tuzotaha ari uko twumvikanye neza na leta y'u Burundi ivy'amatora uko azogenda amatora atiba kandi ivyo ntitwabishika ko zoca dutaha bizoca bishirwa mu ngiro kubera ko twavyumvikanye hanyuma ntidutahe dukebaguzo dutahe dufite ijambo mu gihugu cyacu
yego tusa nk'abari ko barasoza kino kiganiro rero akajambo kanyu ka nyuma dufatiye ku vyo mwandikiye uhuru nka president wa EAC dufatiye ku vyo mwamusavye dufatiye ku bitandukanye mu mugambwe wanyu MST nubwahe butumwa mutanze na kajambo ka nyuma ko ari ko ratwumviza bose
akajambo kanyuma nashaka kubwira abarundi bose nuko beta ihari ubu idutwaza umukazo ikatugumiza mu bwoba ari uko ubwoba tugerageza kuvamwo uko ubwoba dufise nizo nguvu tuba duhereje ya leta ivyo tube tugerageza kurondera muri MSD tugwanira yuko abarundi bose baronka ijambo dushaka ko umurundi aba ari we wenyine azokwitorera umuntu amutwara
murakoze Alexi
akamukurikirana kugira ngo iyo amutwaye nabi akamugoboza
murako
turondera ni navyo turiko turasaba ni navyo twasaje umukuru w'igihugu cya Kenya kugira gondoze ku Burundi.
Alexis Nduhije mwakoze kwita ubutumire bwacu ejo nitwongera kubahamagara muzo twita.
Ego,
tukibutsa ko Alexis Nduhije ari waramutswa umugambwe MST utavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Burundi. Mwakoze kudutega amatwi, dusavye imbabazi abarenga 200 bari batwandikiye badusaba kubahamagara. Umwanya watubaye muto kuri micro mwari kumwe na Joy Diane ni nahazwe Nadia Taha na Ingenieur Pida. Mwakoze kwegeranya kino kiganiro ahanje turongera mu makuru ngiye kubatororokaniriza mukanya.